Yeah, sorry, Rotfanga, steering here, Mitsubishi Sportero. Yeah, pass off to you.
Vuta apa ni masi vent ya
watu
benzo baya wa shita munga wa shita
pejina masi vent
Okay.